Bathi libhelele sabata bathi ngugcala balibanzi ngusonina nini ngusonani into engonimntu kalo suku namhlanje usuku lwa Sunday bathi spiritual Sunday lulo olusuku esiye sincokole khona ngezinto ezi spiritual siyafundisana ke siyakhulisana siyakhutazana ngayo lento e spiritual usive kakuhle asithi yi religious Sunday uyayibona mos there's a difference between irreligion and spirituality. Namhlanje mntana omhle siphethe lento kwa near death experience. Sincokola ngaloo nto ye near death experience. Igxininisa ke into ethi nantoni na ukuthe kwancokolwa ngayo kweli khaya. Enye izinto esikukhuthaza kuzo ukuthi uhambe uyozifundela so that ingabi yonto kabhele ibe yinto yakho nawe kuba uzifundele. You interact with knowledge, uphikisane ne knowledge. Utsho uphume nento mane ibona la nto kuthiwa zii-contradictions. Ezi contradictions, you start to have contradictions in your head about lento because awuyiqhelanga ilo hlobo kuba kaloku inkolo le uhamba kuyo yasebuKristwini ayichazi ngohlobo. Is 29 May 2022. In the next 3 days. Qithileke apho singene kuyo ke lento kaniye death experience into esifuna uthetha ngayo ke bantwana bahle yilena ethi le near death experience yi experience yomntu ebe declared dead. Some of them were legally dead uba likhona lo gama because ugqirha ubhalile wathi death cause of death or sign form yabekwa phayana kwathiwa lo mntu ubhubhile sekulindwe nje i-death certificate vumbululu laa nto mani nenkani mhlawumbi enye lamadimoni ubelzebub bavusile la madimoni akho ukuthi azosiporhela into ekumila kunjalo ukuba unomdla ke mntana omhle kule ncoko there are journals there are books YouTube videos wena mntu ofuna uyilandela lento in detail apha ke namhlanje eyona ncwadi esiyisebenzisile okanye yona journal esiyisebenzise kakhulu yilena iphambi kwakho uyayibona mosiyathi libhalwe ngubani yeyiphi le journal ithini title uyakwazi nawe ukuyozifundela uzivele lento kwenzela ukubana ikuthathe if you go to references okanye phaa kula ndawo izawuthi bibliography bayithanga reference ikuthathe ikunike ezinye ii-journals nabo abazifundileyo because ulwazi luba luhle lube mnandi xa uyilandelela into and go to the source because they will cite their own sources uye kwi source of the source of the source kulapha intsusi ikhoyo ke mntana omhle nantso ke journal esiyisebenzisileyo into esibini esifuna ukuyitsho njengoba sincokola ngayo nje lento yilena ethi aba bantu ngokwayo le journal and many others they will tell you kuba in near death experience has no language, has no culture, has no religion, has no age. Wonke umntu uyiba nayo le experience apha ndibeka le ncwadi inye ethi life after life incwadi endayifundayo around 2000 somewhere apho ibhalwe ngudr Raymond Moody ngoyena mntu ke oyi leading scholar kuyo lento ye embraced by embraced by light life after life yonke le nto uba uyibiza ngolo hlobo baza kunika abantu baka YouTube whether uthe embraced by light life after life life after death, near death experience, out of body experience, iya ngokuba uyigugulishe ngoluphi uhlobo. Masingene kuyo ke mntana omhle lento bathini aba bantu who have undergone le experience. Okokuqala aba bantu banento kuthiwa yi-organized experience. Nobudibana nabo as Indians, Chinese, Mexicans, black people, as engineers, radiographers, doctors. Yonke nje into engumntu because you see when we die yonke nje lento is removed from us kushe kumntu noba ubungu no school no church noba ubungu professor president noba ubuyintoni when we die we are spirits and you see xa sekuweywa yabona la nto ye Book of the Dead where you are the heart of the sinner, guilty, the faith of righteousness. See where you are going fana, mtanomhle, but experience yakhona iyafana noba udibene nabo bephi aba bantu. Lena ke into is important ibuyele kulanto yobo Africa of sitting around the circle. Uyayibona kubekho fire in the middle. Apo ethi we all gravitate towards this light. Uyayibona mos this warmth. Otherwise we are all equal kuyo lesekile. Okwesibini aba bantu when they are certified dead. One of izinto abakuxelela zona ukuthi ngoku bendibhubhile bendibabona aba bantu bebephezu kwam. Ndambona nodadobawo lo ebephaya ekhaya elila. Ndimbonile nodadwethu lo u-overseas. Yonke le nto ingathi yenzeka apha phambi kwakhe lo mntu wale near-death experience. Ayibalise into ade omnye. Ikhona iwebsayithi ke mntanomhle kuthiwa yi-near-death experience, ndilibele nje. But if ungathi near-death experience portal, uzayibona. This is a largest portal yabantu who have undergone the near-death experience. Last time I checked, there was 3,700 records, meaning ababantu tell their stories. And as reviewed, kwathiwa injalo le nto yabona bayiverifyile loo nto bayayithetha le nto ukuthi uyaphuma in your body, ubone beyond where your body is. Omnye abuye xa sevukile ayichaze into ukuba nento ethile ekudala ikhangelwe ekhaya isendaweni ethile xa uhambe uyojongwa nantsi le nto. Nantsi ke ngoku the part that became a kicker kubantu abastudisha this near-death experience. When people who were born blind, bethi xa bebuya, yabona masandithi lo mntu died, certified dead, but xa sephinde buyela back elapini besothuka abantu yena sesidumbu sivuka sawusileqa sidumbu sifuna usitya. Lo mntu was legally dead. Sorry, was legally blind. Omnye from birth. Abuya balisa hayi kwenzeka into ethile yasendaweni ethile, into ethile yathi. Lento ibuye isithi, when we are dead, all our nto in life, ezi zinto bezisenza ubomi bunga enjoyeki, our disabilities, at a spiritual level, they are not there. At a spiritual level, we all hear and see, we all walk because as spirits, azikho as deformities, uyayibona mos. Nanso into ababuya besixelela yona ababantu underwent le near death experience. Ingapheleli apho. Uyabona ababantu when they die, one of izinto kula organized experience abayithethayo ukuthi as you leave your body and then you wander around and then go through a tunnel, at the end of the tunnel you see this bright beam of light. Abanye bathi bright, abanye bathi brilliant beam of light, because bathi this light you can't describe. Ayo light ekhoyo in this universe that they've seen is nje a brilliant light, but the light embraces you, you feel loved, you feel warm in the presence of this light. But xa beyidescribe this light, we can only explain it as the creative force higher than everything we've seen, is all loving, all embracing, all of them ke bathetha ngayo this light. That's why kukho lento one of the books bazawuthi embraced by light. Baphinde aba bantu bathi when you are there, unamba last ke luzawulandela ngulo othi you meet your family, but lento ithi once you meet the light and meet everyone, one of izinto ziboniswayo ilento ethi here was your life, but your life iba lapha njengathi ngumgca oqala apho yotshopha. And lo mntu xa ekule experience is able to tell you ukuba ndazalelwa apha, ndathi. And you also see the people you've had, mntanomhle, uyayibona, and then understand how they felt when you had them. Uyayibona le nto ndiyondihetish ihambe ikubhorhele xa sekubhubhile. You can see the impact you've made while you were alive. Uba buyinonsense, uba bendiyinonsense. If you've made a contribution, you can see your contribution and the people were impacted by your contribution. Unamba last ke, because le nto ingaske uyozifundela ininzi. If you listen to i-videos ka Dr. Raymond Moody, there's one that is more than an hour, which I watched nayo phako 2001 back then. It's a very old video. I'm not sure if usaphila Dr. Raymond Moody because he was old back then. apha kutwa you meet your relatives. Uyayibona ke ngoku lento ka Yesu isibhide. Because when you die you don't go to the cross ukutwa ndimi indlela kuhanjwa kule ndawo. Udibana nabantu bakokwenu, some of them you never met, but when you are there you recognize all of them. Kuti umakhulu lo uzala ubani, and kuthiwa when you enter this realm only your relative welcome you. Not your friends, not your pastor, not anyone, your family. Baku welcome, and then ngabo abathi hayi mntana wethu sicinga uba wena jika because of the following. Hambi yolungisa le, hambi yokwenza le, ubani cannot do this without you. This becomes your new task. As a result, xa bebuya, all of them they abandon religion. Ambo sifundela mntana omhle, nantso nje besifuna ukukhobisa, siyayekiyalala camaku.